$400.
Achipallego, ewo fidi ewo ase Achipallego bo fasa. Achipallego, enkola afa wo nsemu pempa me bo.
Enkola bi se sen.
Like musicians no money.
Medical say se ofa me nsem.
Eh?
Medical ofa me nsem se omo de ne brem na me promote no. Nti anya ne friend se wafa wo nsem no.
Aha,
aha. Nipa bebre fam afa me nsem. Promote oh, na wo se dumebi me na na me ye yi o, dear, na boys ye yi no. Me na